Tasimama.
Charles Logo, nakwambia Bank of Africa. Mimi nimekusema. Nimefungua mwanariadha account. Boa. Thanks. Na.